Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana.